Itikiti esandleni ma izibukeli zonke zakithi. Itikiti esandleni ma izibukeli zonke zakithi. Wo namhlanje sizoqeda zonke izinkulumo. Wezibukeli zonke zakithi. Sibuzo bani bengathinti phola lethu. Sihlangana khona bazokhala abantu. Sibuzo bani bengathinti phola lethu. Lapha sihlangana khona bazotshela ingani. Sibuzo bani. Sibuzo bani ngathinta thina. Ubani ongathinta thina sisho ngebhola webafana. Ubani ongathinta thina sisho ngebhola webafana. Singathi ukukhahlela kancane kuzojabula nobobani. Sisho ngebhola webafana. Qina qina wezinsizwa usho nobembe webakithi. Qina qina wezinsizwa usho nobembe webakithi. Anogijima ngebhola elihle izibukeli zishaya amakhwela. Ake no qina qina wezinsizwa. Sibuzo bani bengathinti phola lethu. Lapha sihlangana khona bazokhala abantu. Sibuzo bani bengathinti phola lethu. Lapha sihlangana khona bazotshela ingani. Sibuzo bani bengathinti phola lethu. Lapha sihlangana khona bazokhala abantu. Sibuzo bani bengathinti phola lethu. Lapha sihlangana khona bazotshela ingani. Sibuzo bani. Sibuzo bani engathinta thina. Sibuzo bani bengathinti phola lethu. Lapha sihlangana khona bazotshela ingani. Sibuzo bani bengathinti phola lethu. Lapha sihlangana khona bazokhala abantu. Sibuzo bani bengathinti phola lethu. Lapha sihlangana khona bazotshela ingani. Sibuzo bani bengathinti phola lethu. Lapha sihlangana khona bazokhala abantu. Sibuzo bani bengathinti phola lethu. Lapha sihlangana khona bazotshela ingani. Sibuzo bani bengathinti phola lethu. Lapha sihlangana khona bazokhala abantu. Sibuzo bani.
Yashimbaula, yashimbaula, ham. Yashimbaula, yashimbaula, ham.
Diamonds in your eyes,
yashimbaula.
To the hunger for the day's chase,
yashimbaula.
what happened to the electric smile that danced your life across your face? We used to talk about changing the world. Now all you wanna do is change your name. Oh, come on, baby, don't surrender now to the empty heart of these days. We used to talk so deep.
These days, I'll be changing my religion. These days, learn to survive, don't talk alone.